tubanze ndabatire ibiganza kandi ntibiruhe tubare dukomera amashi uwo mubyeyi hama shaka biri mbanze ndabifurize umwaka mushasha tuzowuronkemwo amagara tuzowuronkemwo urukundo zokundanemwo tuzowuronkemwo ubumenyi dukore ibikorwa bizoduteza imbere bizotuma imiryango yacu ibaho neza nyakubahwa turabanye turabakengurukiye ko kamo twabateye ubwa mbere turabonye ko mutatu mwatugamburuki mwavuze ko atahigira mbere nje ngahagira kangahe namanza ngahaye ubifara niwe twaradukunda gukorana niwe nsanga ngakantembereza mu ndimo imirima yanyu nabonye ko ishajije imeze neza ngashaka kutari akamo nabateye ndabasaba yuko mwoza mukadufasha mukadufashiriza ugaruka cyane cyane ngo ngahaye kuri no mutumba wa Masango mugabo gisabo cyanjye ntacyari kuri no mutumba gusa cyari cy'ikomine yose ngaca nkenguruka rero aba bantu numvise baje kurunkiza inyigisho numvise yuko baje bavatadukanye nabonye nabo mu ibugarama nimba mwatoye mu mazone yose mu makomine yo mu mitumba yose byo babihimbaye mbuga sinzi ko mwatoye mu mitumba yose kuko nashaka gusaba abaheje kurunkiza inyigisho nimba cyaba genda bazishire ngaho mu bitenge n'umushye mwana muzishire hariya mu bipfu by'inkono je nabonye ko mega mwatoye abantu bakerebutse ndiko ndaraba ngasha saba izinyigisho baje kurunkana je zaranyuze nabo ninge nabakora umwavu uye murazi yuko mwatubwiye ko mukora mu bisata bitatu uburimwe n'ubworozi n'ibintu bya education urimwe n'ubworozi murazi yuko ubu uye ari byo bitunze abene igihugu kandi umuntu arimwe akorora ubukene zo batugusezereye tuzaba dushikiriye cyajamba cyo mukuru gihugu bavuga ati umuntu wa wose uronka icyo kungura n'umufuko ushikigwe ndibaza ubu nta mukenyezi ngaha zosubira kugenda yambaye amaguru nuko muvuye kubikorwa azogenda yambaye kirato cyiza igitenge cyiza ndabeshe none ubu wabigishije umugambi ubuye na utatse ofisi itongo hari habasanga butaka bari kuri no mutumba babigije ingene mushaka gukora umwavu urya mwavuge ndamukora urya mwavu utazi kukora uzobwe ati ngungurire azosha guhiki none yamperu yakozi uca wikenura none je numvise babigije ubuhinga bwinshi baberetse ngene bakora umuti w'ugupompa imirima genda wikora urya mutu ubundane je we ntaje kubyiga babonye ko nateye amashaka agwara mbwira uti mpa mahera ndagupompera none wa muntu uzocyoronka na mufuko gashikiye dukomera amashuri mwubaho ubu tuvuga tufasha tuvuga tuti ubukene turagusezereye muri kumutumba wa Masango uga ubu kana turagusezereye subira mwohe subira mwo ndabyumve murakoze cyane nyakuba ubu kana turagusezereye kuko mutumba wa Masango nanjye ubu kana ngoma ndabasaba ndagusezerere mu ikomine yacu ya Muramvya mufashe ngasha nsaba nanje aba barosize inyigisho nabonye umwigisha ngaho oyi mwigisha mwiza ndagusabye uzunkundire ryarenze mpamagara bakuru b'imitumba nabonye kwiza inyigisho na jewe zomfashiriza ko sezerera ubukene mu ikomine yanje ya Muramvya nzomuhamagara uzunkundire ntumira bakuru b'imitumba ndafise n'abantu b'indongo ndafise n'abantu b'incabwenge bazoze ndatutondere sare twitunganye uzumfasha tubigisha ubumenyi gushika ahantu hose imitumba uko ari 22 bose batahana ubumenyi nca nsezera nanjye ubukene muri komine ya Muramvya kabona neza mpereza guverinere ngaha nawe aca sezerera mu ntara ya Muramvya nemumfashe rero mu nkomera amashina mugabo nanjye bakasaba nkuko ibisabo bya matwa matwa turasaba iminsi yose kenda mudushikire bajya mu bana bagenzi banyu hari yae mu mahanga yego muraduhaye inyigisho twababwiye ko hariho aho tudafise amatongo kandi amatongo ubu yaragoye ego ubumenyi turaburose mugabe izoshika tubure aho tuburangurira genda rero mudufashe mutodore hirya no hino murabishoboye n'ubu tuguma dusaba mwatubwiye ko nukora tuzokorora imiryango yarose ibivyigwa n'imiburiburi ironka gakoko cyangwa gakwavu batubwiye ko turima ubwatsi bw'agakwavu cyangwa kagurube baronke ako baza biragwo ivyo harimo atabafisa ya harima azarunka ico yikorako genda muzotuvugire hari ya hejuru bazodufashe kugira ngo nanje ya komine yanjye zishikigwe ntazogume haronka uwo mutumba wa Masango mugabo natwegwe turabemereye turagiye hehe turagiye kukivi nakwegwe turagiye kukivi ndashasura nkagaruka nkasaba mwebwe musuye kuronka izinyigisha ndabinginze ntimuke mugeda mumaze imisi mutabikora bizoca binyika reka duhere nduhereje mu gitondo twikwera inyabarega jiwe nzoha bose ngira ngo ndaza kuronka urutonde rwabo nzogenda ku mutumbi wabo kunzu kunzu nimiburi buri nzosage mufise inyabarega basi Udafisi tongo nze nsanga afisi inyabarega ya inyabarega nzikamara kuzigwiza jenzo barondera inkere tugurisha amase nzoca ndabarondera waho inkere tugurisha rya amase wowe amase twumvumvise ko amase arimo akanovera nazanze twishimiriza zoya duhebera aba bantu batubura bazoca bakwihangana ya twikoresheje urya mwavu wacu ndabingize ra muca mugenda muhira ababeretse ngene babikora umwe wese nzogenda kumuhana kumuhana ndababona bago baronka ama certificate nzesa mu wese afise inyabarega inyabarega nicyamara kumera neza mwese mubwira ati nyako wa Musitanteri twaragurije umwavu none twavuze aho tubushira mugabuza baza mutabire mu mirima yanyu hama mugudusigaye buce muza tudabere ko dushira kugira ngo turonke ya mafaranga mu mufuko girente n'umuntu ugirenke jewe sino barambira abanyakubahwa ijambo nyamukuru ngira ngo nyakubahura matari araridushikiriza murakoze je nashaka gukenguruka nongera kandi ngo masaba ibisabisha byanjye murabyumvise imana izoba hezagire yongere iba ibongerereze uwo mutima w'urukundo kandi nimutse mwongere mwibagira abene kihugu mwasize mu Burundi muzokuhame mudufata abo mugongo murakoze nitugire amahoro ya Kristo.